and penny says a crook room you know, and yantoqua. I confirm dear, was he saying? The patcher said, Diana four, and your one montoqua and go can be. An animal Diana four, a war, a cook drew. An animal Diana four, a ma, one of a yam, my sam cacra. A Diana four, ma, ma, pema, na a nippy. A Diana ni buffoa.
Yare biara eye o say you stroke o pressure e wo sro o diabetes junso mu yare kidney problem heart problem infertility in men and women o spinal cord problem o ba abotare clinic eye wo last stop
abusia wadoma nkoma oni yen edi ne yie Oheneyere Adwoa Aprebi, enemy dean, a penny, a senior she be, a baby senior dear, and ne, ye share a Adwoa Abusua. A ya den ya a busia na a dean, a Adwoa. Assembling na a ya say, a buffo be, and I don't want to say moon, a cassa, or call a wooden moon. A baby will call ye na a cocoon a jar. Nadia chin ye, what sound call ye? Oko ye no ene die oko hunu jata na jata no o jaa no aduane bi ene nti wei e ma obofo no e de eja no e so enuabu e ma e so ye ena sa aduane no a jata no e de jaa no no what did we to tun ye ene odi ye odi ye no si ei aduane die ne de no a bro or dear so. I will say a castle or dear by ye. I deny ye dee, na santi dee pa, any or dear. And ain't he not by ye, dear, would it be pain? Nan so sad, dear, and no jatano, a de jan, while two ye are with dee, and was wait dear, ne deno, a bro by ye, a ye or dear, a bro, ne de so. And ain't he near a dear, my debe mano. Eye bro de so bro de so eninti eye bro de ene ebenya bo de eninti obofo ne din a wode maz aduane a jata no ede ja no ene bo de enam nananom aduana fo obofo yi so ede ehunu bayire ene ehunu eye bo de na chese ye nya aduane eno no a barn is saying a jatan is a debby. And ye mammy fat a dear way a dear nebby, and found coffee. I mean, you know, you so a nebby. I'm penny and power the coy. A broad dear dear nee, a could roof ye. Nana busia one mood ye. Na obia a hoo or buffoy and an assafoir. Na if you want more a fret or buffoon and assafono, a dear ne assafoir. Aduane asefo ena yebenya aduanafo aduana busua no ewomu miensa yewo aduana twea abrade ene nyankompasachi ekwa ye fasoo ema yenya aduana mu nchemu miensa aye aduana twea abrade ene nyankompasachi no ene se oba abiri wa bi no kwafuom e wo kentenchire praso na wo kono na one ne twea ye ka twea wonu made kro kraman na santi din pa ai shada kabo ene fre no otwea anasa twea oba abiri wa wo de ne twea e kwafuom na wo ho ye adwuma na wo hwese ne kraman e ye twea yi eje twea na no a wo de ba ne kraman di bedru ye and what jad could dear no, and an F1 nature ward the door door. They were a boy, a rule and a boy, and a queer crapping pumping pump. What this are a jetty be a tool. Nymphodian moon, it shall see us a derry. Ain't he woman say, a dear bit to me, dear baby? And I bring away say, and yet, Mammy took me coffee by your baby. Mammy found to tongue. Mammy heard the baby, remember. And pa brewer could too coffee by your mitcher by your shock of your moon could too be not to toy ye. What day and was it? Eh, and yes, I a jay, a bab woman in Minianum Edinburgh Bussia. In 10 years, may the be coffee, ame de akwa kɔboa abusua ampa wɔde kɔ ofie abusua nyinaa na so egyamu yi ye sɔ no ne de aduade asiso na ben ɛne nti abrewɔ no nani gye a ɛba wɔne na abusua mu ɛna ɔse a metwea wa bremade ɛne ne nam so ɛma ye nya sɛ adua na atwea abrade ɛne ne nyankɔmpa sɛ kye ye ɛka ho abusua na nanu madua na fo wɔno mra ne die ɛdɔso paa adua na adanse nie ɔdefo a ne subi ɛni bebie jebi na na ɔbɔ bidie mu a na obi tira tɔ adua na twea brade ɔdua gyam apɔnkyerɛne a ɔmansuo abrewa a ɔnika bi na na bɔma akusi na na ya ni gentia ɛda dɔma abamprɛde ase ɔtwa di ampɔ adua na asase yɛ adua na ɛne nti yɛpa kyerɛ sɛ adua na ɛyɛ abusua a abusua nkaeɛ no nyinaa ɛdan no firi sɛ nam wɔrom so ɛna aduane ɛbayɛ nananom aduanafoɔ adasanhyia mu a nka yɛbɛyɛ dɛn ɛyɛ nananom aduanafoɔ ada rom a mede ka ka ɛne ɛnyɛ biribie a yɛadie yɛ a yɛfunu anam pan yɛi nananom aduanafoɔ na di gya baayɛ sɛ maka wɔnom nso dadi aduane aba ama nnɛ nnipa nyinaa anya bi adie yɛka nananom aduanafoɔ a mmɔden bɔ a wɔnom abɔ ɛwɔ asante a ɛsɛ w'ani ɛnsɛ woka kyerɛ ɛdɔɔso paa ne yɛbɛsua bebree nso wɔakyene boa yɛ mmoa mmienu ɔkraman a gyentia ɛtua n'ano ɛna gyata afei aduanani hyia wo na wɔkyea wo a mepaakyɛ wo wobɛtumi agye ne so ya ɔsaw na anaasɛ ya gyebi nana nananom aduanafoɔ nkyea ɛne mokyea a wɔmonye soɔ ɛno no ya ɔsaw na anaasɛ ya gyebi nana aduanafoɔ piesie ɛne bɔma akusi a ɔfiri dɔmaa wɔ mmaanu ɛyɛ asumanya gyebi kankamfo wɔnom mansa ɛyɛ kumawu twerɛbu akodua agogohene akwamuhene wɔnom nyinaa ɛyɛ nananom aduanafoɔ adehyeɛ abusua deɛ yɛaka nyina da ɛsu ɛne ban bɛn ɛna ɛda adi ɛwɔ nananom aduanafoɔ wɔnom abrabɔ mu abusua nananom aduanafoɔ suban bi ɛne sɛ mpanin sesɛ kurokuro mmienu anya ntɔkwa a akɔmfam deɛ ɔsi mu sɛn mepaakyɛ sɛ aduanafoɔ anya wɔnom ntɔkwa a nkɔka bi nkɔka bi koraa wɔnom mmienu ɛbɛka bɔ mu sɛsie a siesie wɔnom asɛm ama wo a wobɛka abie no na afei borɔfo kasamu yɛ sɛ woayɛ third person ane ɛne nti sɛ nananom hemfo a wɔnom ɛyɛ aduanafoɔ ɛwɔ akonnwa soɔ no sɛ asɛm ba wɔnom ntam anaa wɔahennie mu a ɛyɛ a nananom hemfo mpanimfoɔ ntu mmirika mfa wɔano nkɔtom bi agye sɛ wɔnom twɛn ma saa ahemfo yi mmienu twetwe asɛm no ara ma ɛkɔda dinn ansa na wɔhenkɛseɛ bi de n'ano bɛtom a wɔde n'ano atom nhwɛsoɔ adi kan ɛyɛ asumanya sɛ moka yɛ asumanya ahensɛm da hɔ mfie bebrebee afe yia mu ɛyɛ mfie mpenu ne aduanu mmienu yi a ɛna ɔpem soɔ de n'ano atom afei deɛ yɛsi hene nanso asɛm yi ahuriyɛ saa berɛ ɛ sɛ mutaa din dwoo din no afei ne ɔhenkɛseɛ ɛde n'ano too mu ne nyinaa yɛ sɛ sɛ woyɛ w'adwene sɛ asɛm bi asi aduanafoɔ mmienu ntam wonim ho bi wokɔ akɔdi danse a wɔnom bɛyi w'ama ɛno nti sɛ obi wɔ adanseɛ bi mpo di de ma wo a dodoɔ no mpanimfoɔ no ɛyɛ a wɔnom di danseɛ no wɔ fikyire firi sɛ wɔsoro sɛ anhwɛ a wɔyi n'anim bɛdi adanse a ɛbɛdi mu anim a mobɛma no kɔ akɔdi akyire daabi ɛno nti nananom aduanafoɔ suban no no ɔkukuru asɛm nanso wɔn ankasa asiesie wɔn asɛm ɛnti yɛmfa ho nko nkowurawura aduanafoɔ wɔnom ntɔkwasɛm wate nananom aduanafoɔ wɔ akokɔduro nsiyɛ na onsuro nipa bibire biara ewa asasi so ena se aduanafo wono mu gitum se asemesi obenti yempese obetena yakunwa so a mepa chochwo mu ni betena yepe chichira mwa ne fata no siso omuka se da bi yempenemu ema wo medi emetena yakunwa so a bibie ri ho besesa wono madwene na nanoma aduanafo eya abusua a wono mso aman hene dibre no wanum so enya bi pa ewo asante ha na ye de nkura hodo a nanama duanafo edesuo ni bi ebeba na ansa na no ye nkoso ha enhwe suban ni bi nanama duanafo ema sabi eburu wanum eye memasem kakra aduanani ba emfa no ho so ne mema mienu mi ensa betwempana emfa no ho kra ne yamu nhye no na se musuo mmomo na mmienu o se mmiensa mmomra mehia na mmfa ntokwa nyinam obetwi na nikura mfa ne ho wokon ntokwa ne wie na mmwa mbodwo de obeba se one ne beto aso mparatwe ne so no one ne beto aso na nanim aduanafo e ne edi kan eye wonom chiribra kane ane ene nti hye ne so se chiribra ekoso e wa santimemu no aduanani ba ane di kan etwa ne suo anase ye gro ne chirebra nanane maduanafo wono mani adin u ene yadin fita sa ene yadin no ana se wo mu di dwuma bi na wono mu hunu se wodoma nkoma osuo abuna ene wono mu timi chigina wono mu ka wo mu gentie ne se ene mu no wono ete bodie no ahai na mu de tuje no mu ani wo ma wani so kire wiem e kanchea ensuo na amuna no na atimi atiko akwakoda enno na me ebinum kase na nanama duanafo abayifo no eye ne eden na ekita bo mo ene wonum timi e de yesa ebiwo botaye bi aduanani e de besi nani suo se mpese meku ekoduru sa de we ho se wonuru ho a bibi entimi muna bam da ani ene yemfa ho ne nsohwe a wo behia yo dia se dedi so no obekonkoden e de kwakoduru ho aduanafo se ye kasa obi e wo kokuo pa awurade a wonom kokko e kya tuduro aduanani bufu a me pa cha enyeje no na de a wo beye no sebe obekasa na dwene ye wonom kokko ade e wo wonom ho bi eno no aduanafo su bi ah ewo wom ho bi ene se kam ya ye se wom nim nyansa ese obi a wa asase so ene nti se duanani pa obetunu fu ama nafa enti ye nhwe se wo ware duanani be ma wo ba wo ntunu fu bi ama ne nti ye fi se wo gidi ye se wono onim nyansa se obi a ne kura kura ye se aduanani be ma e ware oba awade ene ya ne nta nye yi me pa cho me pa kire se aduanani be ma e ware aduanani ba awade no entire yiyi hwese me se aduanafo wono mo kokko chan tuduro enti sa enipa nienu a mo fira busu okro mi wono mo kwa kwade na ntokwa ba wade no mu a hwan na be pata wono na hwan kra na be kwa fem ama na yonko akosoro enti ya na sa wade no enye yiye enno na nanana mo hwese wo ka se ani ese nipa kro mienu frabusia ba komo aye suban kro na wo mu dadadie te ehu hia se wonom be ware eye chiwade enu ne ka ho bia ma ka metete no na abusua ba komo nipa mienu ware enti aduanani ware ne yonko aduanani bretuni on ware ne yonko bretuni asona ni ware ne yonko asona ni senti ne se eye suban ni moja ba ko ene wo wonom mo enti se wo se wo mu mienu ware dia bibi foforo bia emma be frem ani ti ene ma nananom ekasa de ti ase e man abusua kro mu nipa enwade no made kan dia tudwa se aduanafo e wo kokoduro sa wani yedin akokoduro ene sa wonom ensi yo ene yokoduro nti wonom ebo asante e wo yakon bebre mu ene maka kire se enam so e ma aman hene no wonom so opem so ebobo bi edema wo mu na sa nananom aduanafo akokoduro sronko nti so wonom etai esabie chede nkunimdie na befie nananom aduanafo akokoduro ene nimdie a wonom wonti kane no e de wonu kosa na wonu ase entai nhye obi wonu ma abusua bi wonu ase nyina abehye nti ye mra no amunfiri sane mra no na abusua ba ko bi ho a unhu no wonu nipa bia wo mu na se wonu nyina akoko ato nanso na na maduana fo de da bi se de eduko a enso beba ebesan abefie esan akokodro esan eniyeden ene nimdua no wonu wo ene nti na asante ensina na no maduana fo fem kura Amen san fantu aso biem se aduanani a obeka se mekwa kopɛ tumi bi e de abɔ me ho ban no meka akyerɛ wo sa aduanani kura wo gyebɛn ne ho ɛyɛ nsɛnkyerɛni efiri sɛ wɔnom so dan ɔdoma nkɔma wɔ mu gyinyamedi de wo beka se wo gye nyamedi wo nkɔ baabi ano kronkronkronkron na de wo bɛyɛ nadwene se wo ɔfrɛm anansɛ wo kopɛ tumi bi awɛn ne ho no ɛmfa ne nni agoro When you said Dianani and the dee kind, a kumosono, a mercru mumua, a kujaye, Anne. A yet domacusi, what the tarsenia and the kumosono. A ma, you kujaye. Now, wouldn't be a friend of tarsenia. The patcho, do you crescent be a what's no crescent that's a seminal? So betrayin will turn a bar. One who drew banner, what they shall banner said to get a true animal. Any friend of tarsenia. Now, while his idea will bear their kumosono. Se bibi ni baby a ene nti ene no aduanafo ye ka se wono mabeyi ane wono mabeyi nti aduanafo ni ye den nti wono mtimi de ta asemnua ekum esono aduanafo mema pema na enye pi debi na de ba ko ewo aduanafo mema ho ne se me ba che oni nkum pa ye ka se ninkum fitai aduanafo mema de mutwe papa ani e one nkorofo ma ebeka sa mama ebeka sa one nkorofo yon korofo ma bedi nkomo na emom duana ni be ma wono ne yire se wo be hu se wo ni ni di nkomo ato aso ba ko mienu no abɔ kokɔ otiranye yeto so miense etuo na wo de beba so wo ni ni nkum chehwe ani nti e ye suban bi a e wo na nanu aduana fo ma ho no no nti se wo ware duana ni be ma na wo hu se de obesi atoto wana mo afa abusia ye ho esu yehu ban ebi a efa na nanuma duanafo ho enkuro ban e na kwanwa e woso no e ye duanafo akwanwa abusua enkuro ni bi ene akwamu techiman doma buaman denya ase tikrom ensua tre drobo manso ene afoforo bi ya aka eka ho a wudim yamfa nsoso na yɛn fa na nanu aduanafo ho adesua ensi ha ene abusua me die na die ɔhene Adwoa Aprebi kɔso a na hwɛ Aprebi waves na yɛ wɔ nipa ene nsɛmode ɛde ma meda mu nyina sɛ ɛma mɔ ne tia gye me etwi ne ho fɛsɛ bi etwi ne ho